Oba, what's your warriors? Nasa, dear, be see our warriors be also babo a bush and for mania. Wa warrior be guntem. Say ye near hunka footy. Nasa, omu yem from soa, nasa, a misunderstanding by entem. Nasa, ye na worry for no shrimp near the insomni equa bushy any more, now shrimp ye wa mania. Uba who say a bushyano, a baba be ye a sudi atomoso. Ema ware fo muntie mi eni die mu bekasa e wa ha se uyo ba na wo ne be matia obefom obeye mistakes bebre. Don't go and report his mistakes to your family. Se wo nu ya ba o se wo maami o se wo papo enye hrem ana mi kunu dia waye ana mi kunu dia waye ana mi kunu dia waye boni na waye na wo complain ya chere busua no. That should be as our bonnena who could not hear well, noon to dear before a complaint. Oh, yeah, a year in tea, I hear all the better no. Just all the better no. So when you are worrying on Kuana, what's now, oh dear, you forgive him. Now, oh, I forgive you, no, never bush any crum. What's a bedroom may be near how say, oh, mutia tea, who can win him. And so now your reports are the coffee in tea. And as a bearman mistakes, I'll call catcher or munty, and any dear new boo as a so mother bumber band is a zeno, or more farman. Now, a bear sudiato, so ne how. And so over ending, which mean for so my mammy's a chinchin and one peel could answer my now respect to Ukunuda. And my baby or honor more, my yama, mumma menum, and no more papa no mumu kununu. Wouldn't we have back road do what you will move bearman because of in somewhere a yarn now back to nephew eka. Bear money ye mistakes, I should have known what so does what tea warrior nassy. And then I will complain a bra what tea warrior say. O be a well fissemo. Wouldn't ya banner and I wouldn't ya penny now complaining to no mistakes, the children. Or no so that she be an or ten dear more, but who be? But I hear all my country, no backer won't poor dear now bet me a yabuano. Nti ya mana ya no pele 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 se siya ni ya kubwa mani ya kuntokwa ni ya koka bema ni kufo oba ni ya koka obema ni ya weya ni ya koka unsuda soti ya wade na siwe ya wadu nse unfabagi nko ya kompleni webaya ya 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 adu nse wade ni ya mpebi imu so upe kwa kukompleni anabe kwa kwa ya reporter na usisa unie medi report nechi. Sa wo nkɔ de a maami ehu hia sɛ wo bɛyɛ de wo bɛka bɛ ma ne mfom so akyerɛ nipa titiri wo abusuafo because omuntimi mfa nkyɛ ne da ɛna ɔmo mfa nkyɛ no nso so respect pa de bɛ ma ne nya bi wo abusua n'anim da de bia me ka sɛ ɛnyɛ ne sɛ ayɛ nti no na okun a no waka wano atu na ati aware na si. And say, wa wo hwɛ sɛ baabi a mpɛmpɛnso adui die sɛ me kɔbɔ amane die a na me ka kyerɛ busua ne sɛ me pa ware ani bio wo ti ase nti sɛ ozibiri mu a wo kɔbɔ amane na wa ka kyerɛ busua ne sɛ is either sɛ bɛ ma no bɛ mo bɛ frɛ no mo bɛ kɔle ne to order ana sɛ me de me bag e besi fi. Oh, ya can say ana mebi sebi sebi omo mo adwe mo hare bet na ware ase na ye kunu kura na wote ase enye bibia na bema befum ana bema be ye yakopo amane esa na ugu wa ware ne ntem ana mama bi nsu wo ho no atitiru mama na ye wo mo ba bema peda abusuem ana abakoro na wo da abusuem no mesi omumu dudu na chese ante. When the amiliae, ante, when the amiliae, ante, ante, be bia, ne yiri be ye bia, obakwa kwa kacha na mami. Ne yiri tankura, obakwa kwa kacha na mami se, when the amiliae, anajubi ya otabomi, anajubi ya otabomi, inti mami nyade. Upon se ne respect, esesu wo nyama wo yire no, na ebliho. And nena wunu wo yire kunto kwa wosu wakasa weni mtuko bo mami ya mani eno. Dachi bia no. Wo mo no kote ni hwe twani mu na se moni kan wi a wo de wo yire mfom so obekye no but maami onfa nche no enti ne wo kokan sa yeden wo bekwa kokan amada ache wo wo de acha wo yire na ne ne ti asundue na maami enti mi mfa mfom so ne nche no wo kokan sa yeden bibia ne ye kwa amane bibia ne nya mu nko ana ma wo fodo mu se wo ne wo ho kan ti na obeye no ho complain kura ye ma ono na busuafo. because omo de omo de share no no e dey omo ntimi ntone ntwene omo ntimi heti no nso but wo de ne de okobo ok complain about your partner to them I'm telling you wo power ye ne guye ana wo pese de bia ntokwa ensi wo pese busua no so betietie wo hukani anim te ehia wo hwe na ba ye complain dia wo ye complain nya na ba gisi wo munche no mo se wo apa for good nti ade no wo se na a kire wo mu a wo ni se you are not going back but wo de obe ne wo beba o kire wo beba na nyina so na te hu nya sabe ne wo oti aware na sina da bia be complain ya nse wo wajimi obia be bu so ye jimi fo unu ya ba na wo da bia wo ba na wo be kan asam na kire no wo be bu so wajimi ade na sister da bia wo de okunu asem ba nso so ye kase ja aware no nso so ampe so obi ja ohun nti eye amoma ye nsua saade no hu nyansa kakra ekuru no ah onu anim se onu kra na enye papa nso wo be kwa kwa kan yira ehu asem poto a kire na busuafo ye kankro no kra na etete oba no so obekwa ko ton ne yire onu bedi ka ton ne yira mane maame se de beya ne boni bia wo di no ne maame entimi nka na ni mu nti no wodi ka ko se ne yira kire ne maame emenwa no mo hwe yi o ade bi wo ha ye na mo fose mo de mo ye no mo aye smart aye smart my smart my smart e be se di unya because oba na onye wo bone na onye wo hwe na da bia wo ton ne ho nsam no do oye na adu so be bie na no a ehwa oho ni pe nyina be hu suban oho titiru mu nyama na o mu mpeka sa na o mu ton mu ho nsam ne ade ade no mu wo mema no ma so bre ma no na mu complain na mu kansam na mu kansam na mu kansam enso o ti aware na se ana mili na ana mili na ana mili na ana mili na de bia o pese o chire ni nsem mo ni nsem ye ne ye de wudi ka wo court wa na wundi bi mu wo ye amudi ka bubu amane ye chire mo busuafo no wundi bi mu wo mo ni mu tito de bia to wa no nere ka ma wo nsem wo otirim from so obeba e senator chire makura ko na nti sa warefo mo ti bo mu da bo mu be ma be fom oba be fom mo nka mo asem boko asunjua ba edawa ba obi ante na wo de ne o eye eja ba ye na no adufie na akoba amane ede ba de ya wo nko ede na de ne ba wo nko bo mu amane se ne de mikuna yemse mikuna yemse ene de me yire de wo ye wa yemse wa yemse no de mu nko ka oh ye ye ntem complain too much but ni pa ne ya de pa de a ye be kanfo no anase ye be da nase no na ye ye din awarefo moma ye nsua nyansa God bless us.